Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje baphulapho ndiniphathele ke indaba kaKirsten Dolly uKirsten Dolly umfana omdala kuyibeka yacaca emfeni kokubana ke ethe why man of the match pha kumdlalo yeKaizer Chiefs pha izolo xa amakhosi beqobisana ke neBaroka apha iKaizer Chiefs ke ithe aphumelela ke aphumelela ngo-2-1 baphulaphule nezathi nathi ukuqaphela ke pha umfana kaDole bekho kuyo yonke ke indlela iKaizer Chiefs biya ngayo ibidlala ngayo pha amanqaku eKaizer Chiefs uDole bekhona nakwindlela iKaizer Chiefs biatheka ngayo besole ke khona umfana omdala mandithi nje apho bekukho imovement ebekhona umfana kaDole into ethetha ukuthi umfana omdala ke uphakamise kakhulu futhi ke noDominic Isaacs ke oyilegend eqela leKaizer Chiefs umfana omdala ke wayekhankanya into ethi iKaizer Chiefs ide ayifumana ke indawo kudala ke lekisha kuwe ngoba ithi uthe wasawuthi ukujonga uDole uzoba nzima kakhulu akunothi enzima ngoku ase-unfit kubeka phi ke xa sethe wafithi ngokuya kuhamba isizini uthi uDole umbona ezawuxaka itim ezininzi ngamazwi ke lawo aphuma phaa kwilegend eKaizer Chiefs kuDominic Isaacs sigqithe siphinde sibuyele phaa kuKirsten Dolly umfana omdala ke esitsho sithi ubulela yena iqela leKaizer Chiefs ke kuqala phaa kwizikhulu kuya phaa kwiplayers zakhe ngomamkela simfake ekhaya futhi uthi ke nangendlela yena abona ngaye bese-unfit kakhulu kodwa ukwazi into yokubana ke azilungiselele futhi ke nabadlali bakhe beKaizer Chiefs bakwazi into yoba ke bamlungiselele phaa ngaphakathi ebaleni ngoba bamazi into yokubana ke akakabikho fithi ncam kodwa ke watsho umfana omdala wathi kangabe naxhala ngokujoyina iKaizer Chiefs ngokubana abadlali abanintsi abapha kuKaizer Chiefs ke uthi ninzi labo uyabazi abanye uyehlala nabo kuSundowns abanye ke kudala ke dibana nabo phaa kwibafana bafana uthi loo nto leyo yenza ke igalelo lakhe ke okanye umsebenzi wakhe walula phaa iqela leKaizer Chiefs ngoba ke uthe befika phaa wava wafikele ekhaya ngoba ke kangafike nje njengomfananyana osawaqala benentloni aqala oyike ufikele abantu nabaziyo kwave kwamnandi yiyo laa nto ke akhawuleze awukhesha ke umdlalo weKaizer Chiefs uDole watsho umfana omdala ethembisa esithi ke njengoba ke amakhosi eqalile asaza kuqhubeleka ke edlala ewe uthi ke yeyakhona ke impazamo phaa ngesecond half iKaizer Chiefs athanda ukwehla ngokubana ke cace into yokubana kho lapho ke baye bebabethakala khona kodwa umfana kaDole ubu lelathi babefumene u-3 points bazawugqitha ke bajonge ngaphambili baphulaphule le ndodana ke nizayikhumbula ke le ndodana kaDonto okubana ke ina-28 years le ndodana futhi ke uphuma phaa kwi-academy ke baphulaphule yelantuzana ke ye-IS Cape Town umfana kaDole yi-product ke ye-IS Cape Town ke-academy le ndodana kaDole before ke ayojoyina ke iMamelodi Sundowns umfana omdala ke useneminyaka eyi-28 ndethetha ukuthi ke uDole kusekude aphaya khona umfana omdala futhi ke napha kubafana bafana usaza ubuyela okokugqibela imatch elandelayo ke baphulaphula yeKaizer Chiefs ngoku izawudlala neMamelodi Sundowns pha nge-12 kaSeptemba pha eLoftus Stadium baphulaphule umdlalo ke we-DSTV Premiership ke olandelayo yeKaizer Chiefs nani ke ningake ningene ke nishtokubana nivanjani ke ngale ntetha kaDole nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo.